ukusiza kwazisa kumagama amatsha malunga ne-angles. Ngoku siza kuthetha nge-acute, right angle, obtuse angle. Sawuqala nge-acute angle ke. I-acute angle size sibe ne-right angle kunye ne-obtuse angle. Ngobona ndoqo bendidi ze-angles ezizintathu. Ngoku ke siza kucacisa ngokupheleleyo. Udidi lokuqala le-angle olubizwa ngoba i-acute angle nantsi siyibonakalisa ngale migca emibini idibana kuphi kwelichaphaza lilapha ekoneni. Siyibiza ngoba yintoni? Yi-vertex. Le migca mibini ke ithi xa idibana kwi-vertex yenze i-angle. Kodwa singakwazi ukwenza neminye imigca emide enqamzeleyo umgca onqumla komnye. Nalapho sisenokwazi ukukhupha intoni? I-acute angle yethu. Siyayibona ke nazi i-acute angle zethu zinciphile pha. I-acute angles ke zona zinciphile kune-right angles. Masitsho sikucacisela i-right angles ukuba zimile kanjani. I-right angle yona ibonakaliswa ngemgca omenqo ukuthelekisa noleleyo. Uzoba nomgca oleleyo kunye nomnye omenqo. Masitsho sikuzobela. Nanko oleleyo akakelekelanga kwa. Siyibiza ngoba yireleya. Enye ireyi yona imenqo ayikekelanga nokukekela. Sizothi ke ngoku yi-vertical line. Uphawu le-angle singabonakalisa ngala ndawo. Kodwa xa sithetha nge-right angle sizobonakalisa ngolu phawu linokona. Into ethetha ukuthi lena yintoni? Yi-right angle. Ngalo lonke eli xesha, amaxesha xa ubona luphawu uboyazi ukuba yi-right angle. Umgca omileyo umenqo oleleyo uleli blaca akakekelanga nakancinci. Into ethetha ukuthi i-right angle yona xa sijongile inkulu kune-acute angle. Kodwa umahluko into ebaluleke ngayi-right angle imigca yayo imenqo. Masikubonakalise ngomnye umzekelo. Masithi unemigca emibini enqamnenzileyo omnye onqumle komnye. Nantso ke amaphawu entoni? E-right angle. Le migca mibini uzothi xa ujonga omnye umnqumla komnye ngendlela apha azoma nko. Akazujikajika xa simthelekisa nantoni? Gxebe. Akazubulala bucala xa simthelekisa nomnye umgca alele kum. Xa sijongile ke i-right angle inkulu kune-acute angle. Uyayibona nantso i-acute angle yona ivuleke buncipha. Inciphile ukuvuleka kwayo. Kodwa yena i-right angle ibuvuleka. Kwaye yona i-right angle inhlala ingubani? Ing-90 degrees. Ngenxa yento yoba i-acute angle inencinci kune-right angle, yona izoba less than 90 degrees. Ngamanye amagama incinci kuno-90 degrees. Siyakubona nokukhamisa kwe-acute angle kuyasixelela oku. Into ezolandela ke ngoku sesikubonile ukukhamisa kwantoni kwezi angles zimbini ukuba i-right angle yona inkulu. Ukusuka kwi-ray enye ukuya kwenye uthatha umgama omde kunaxa usuka kwi-ray acute angle ukuya kwenye i-ray acute angle. Ngoku ke sizokuthetha nge-obtuse angle. I-obtuse angle ke yona masitsho sikuzobela ibukhamisa, ikhamisile kunayo i-acute angle kunye ne-right angle. Nantso ke sikuzobela. Sizoqala ngokuzoba la mgca ulele omnye omileyo kodwa yona akazumanqo uzokekelela phi ngasekhohlo. Masithi ubana ngaba ufuna ukuzoba i-right angle apha uzozoba umgca omileyo nqo phezu kwalona uleleyo. Into ebonakalisayo ukuba i-right angle incinci kunantoni? Kune-obtuse angle. Masithethe ke nge-obtuse angle yethu. Naluke uphawu lantoni le obtuse angle. Siyabona yona obtuse angle ivuleke kakhulu kune acute angle. Azifani. Ukusuka singathi xa sizicacisa amanye amagama enzela ungayilibali, u-acute uthetha into ecacileyo kwayo evuleke ngokunciphileyo. I-obtuse yona ivuleke kakhulu kwaye into e-obtuse into engenamilo intle. Ithi ke loo nto i-acute angle yona itsolo kodwa i-obtuse angle ayikho tsolo. Ngamanye amagama le nto singayicacisa ngento yoba xa uzoba i-obtuse angle yakho, umgama wokusuka kwenye i-ray ukuya kwenye i-ray mkhulu. Umkhulu kunabani? Kuno 90 degrees. Into ethetha ukuthi i-obtuse angle inkulu kune-acute angle kunye ne-obtuse angle. Sitsho sizoba ke siyabona laa mgama wokusuka kulaa ray ilele ezantsi ukuya kulena imileyo mkhulu kunomgama wantoni we-acute angle. Masenze ke umzekelo sibonakalisa ngeminye imigca enqamnezileyo. Enqamze komnye. Masithi ke ngumphi owe-acute angles zine zilapha zeziphi acute angles zeziphi obtuse angle. I-acute angle zezizinciphileyo, i-obtuse angle, obtuse angle ize ibe zezi zivuleke kakhulu zakhamisa. Siyambona ke ngoku umahluko phakathi kwantoni kwe-obtuse angle nantoni ne-acute angle. Kule migca mibini inqamnezileyo siyakwazi ukukhupha intoni i-acute angle kunye nantoni ne-obtuse angle. Yona i-right angle izimela yodwa ifana yodwa ngoba omnye umgca ume qo xa umthelekisa nalo uleleyo. I-acute angle yona siyayibona ivuleke kancinci ize i-obtuse angle ize ingami nakona icacileyo okanye ebhityileyo. Yindlela esinothi sizohlule ngazo zontathu ezindidi ze-angles. Enkosi.